Gonzo! 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 Lalezi zinfu! Izimbongi kwangakabi izidalwa zasenyameni. Kepha kwakuyizingelosi ezazikhona mzukwane kubunjwa umhlaba. Ngalezo zinfu kwakunomehluko phakathi kwemvula nomoya. Kunomehluko phakathi kwegazi nenyama. Ngalezo zinfu konke lokhu kwakwenzeka ngapha nangale omthunzi welanga. Leli langa elelithi meliphuma abanye bephuma kunye nalo begudla nalo isintonga amakuma amakuma kunye nezintaba. Abanye leli langa lalithi meliphakama babe babade kunezithunzi zabo, kepha abanye babe bayizithunzela ngoba babesebenzela izithunzi zabo. Leli langa ke babe libamba lingahloni ngoba kuthiwa uma like lashona lalibe selishona na. Ngoba kuthome leli langa lalithi meselishonile abanye bafane nasebeshonile ngoba babekwazi nabo ukuhlola ngaleyo intaba beyokwenza yonke imisebenzi yobumnyama neyizimfihlo. Kanti kuthiwa abanye leli langa meselishonile nabo babefana nasebeshonile ngoba babekwazi ukuhlala nalaba sebeshonile babesebenzise khona la emhlabeni nabo basebenze ngale ethuleni. Kuthiwa leli langa lalithi maselishonile abanye babefana nasebeshonile ngoba abanye kuthiwa babenokwazi ukukhuphuka beya phezulu emkhathini beyohlala esihlalweni, kanti abanye babekwazi ukukhumula bekha nemithi phansi emhlabathini, abanye babekwazi ukukhumula besebenzisa ngisho imizimba yabo ukuphendula konke okuyimvelo basakhula kahle. Ngalezo zinsuku kuthiwa abanye leli langa meselishonile babefana nabaseshonile ngoba kuthiwa abanye babelala befa baphupha amaphupha ababonene ezibonakalisi. Kuchaza ke omunye umzukulwane izinto akazibona ngaphambilini usuke wahlala namaxhego amadala othume wachaza ukuthi angangokhokho bani kwemini engakaze ngwabone ngamehlo enyama. Usuke wahlala ngeyigama eyiphila ngaphansi komanzi zangixoxela ngokubanzi nangokujula kwempilo. Usuke wahlala nezinkanyezi zangixoxela ngokubanzi nangokujula komhlaba. Ngalezo zinsuku igama lami ubaneli